Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu ngane abari kuvugwa muri politike abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenye ndetse nandi yose mutamenye mamwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido kwabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho mu mugambwe ku butegetsi harimo ikibazo gikomeye cyane kuko umugambwe ku butegetsi waramaze kwigaburamo imirwi ibiri hakaba umurwi ushigikiye perezida Evariste Ndayishimiye uvuga nyine ko wishimiye leta mbyeyi mu gihe ku rundi ruhande hari umurwi uvuga ko wiganjemo nyine abavuga ko bari mu iraji ry'umuhisi Petero Nkurunziza kandi badashyigikiye perezida Evariste Ndayishimiye kubera impinduka zikomeye cyane ariko arakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko abihweje biriko biraba mu gihugu muri no minsi babona ko ibintu biriko biraba uyu munsi bisa n'ibyabaye muri Repubulika ya mbere aho habaye injyane zikomeye cyane mu bagerageje mu batembagaje umwami icyo gihe ibyo byose nyine bikaza byerekana ingorane Repubulika ya mbere yateje igihugu n'uyu munsi bikasobanura ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye atakora igishoboka cyose ngaheze injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi kuko biboneka neza ko injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi zirashobora gusiga zisambuye igihugu cy'u Burundi kuko perezida Evariste Ndayishimiye niteguriye gutanga imihoho nk'uko bamwe nyine mu bagize umugambwe uri ku butegetsi kandi bahambaye bariko barabimusaba mu gihe nyine nawe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo asambure ako karwe ariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi ariko kigaragara kandi kinaboneka nuko nyine ako karwe ariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi gafise ingufu nyinshi cyane kuko karashigikiwe n'abajenerali nka bose barwanye mu rugamba rwa FTD kuko ibiboneka muri no minsi ni ibintu biteye ubwoba kandi ni ibintu byerekana ko ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye bwa buriko baragera ku musozo kuko perezida Evariste Ndayishimiye arasigaye afata ingingo ariko bikaboneka ko izo ngingo byananiranye ko zijya mu ngiro kubera ko ariko ararushwa ingufu na bimwe mu bihangange birongoye igihugu cy'u Burundi kandi birongoye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko murazi ko mu minsi yashize yafashe ingingo ihambaye ubona ko ari ingingo ishobora gukiza igihugu ariko birangira iyo ngingo yanze kwemezwa kuko umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervain Irakobuca batazirana kugarika yaranze gutera umukono ku ikete nyine rikura amabanga prime Niyongabo mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye yabona ko nyine ibintu byagenda neza ari uko prime me Niyongabo akuwe mu mabanga yo kurongora gisoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibyo nyine bikaba byarananiranye kuko abajenerali bahambaye cyane bakomoka mu mugambi ku butegetsi bavuze ko batakihanganira perezida Evariste Ndayishimiye amakosa ariko arakora yo gufata bamwe mu bakoreye umugambi bimwe biboneka akabapfunga mu gihe umugambi ugira ingufu ufise abantu nkabo kuko aba ari abantu batinyitse cyane kandi bafise ibikorwa bikomeye cyane bakoreye igihugu n'umugambi akaba ariyo mpamvu nyine bamagana perezida Evariste Ndayishimiye bakumbwira ko uko agumya gukora amakosa niko agabanya igihe kiwe cyo kurongora igihugu cy'u Burundi kuko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane baramaze kumutakariza icyizere kandi baramaze kumukuraho amaboko ariyo mpamvu nyine umwanya n'umwanya mushobora kumva ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye butembagajwe ku butegetsi abateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyabaye muri Repubulika ya mbere ndetse naho byaba biriko birahurira n'ibiriko biraba muri Repubulika ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe ku butegetsi kuko biraboneka neza ko umugambwe ku butegetsi wamaze kunanirwa kuko nyine na ubwawe usigaye wizuyemo injyane zikomeye cyane kandi zishobora gusira zisiga zisambuye igihugu cy'u Burundi byose nyine twari bateguriye tugiye kubashiriza mu donido ry'amakuru wifuza kuzajya uba mu ba mbere bashyirwa n'inkuru ibiganiro bene nk'ibi icyo usabwa nta kindi niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Uburundi buherutse gukwiza imyaka 57 busezeye intwaro ya cami nk'uko benshi mu bakiri bato bakurikirana ino mbonesha kure bakunda kubinsaba nagira mfate akanya nibutse ibihe bikuru bikuru byaranze Repubulika ya mbere yari irongowe na Perezida Michel Micombero. Iyo ntwaro nanje ntayo nabonye amakuru yose nayo nagiye ye ndasoma ntanyeka ko hari byo nshobora kwihenda ko nari rya ari ikiringo cyadutandukanije rwose nk'abarundi ubona hari akakosa namusaba kunyunganira gutyo kiyago kikaryoha twese nyine tukaraba ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse tukanabitusanisha n'ibyabaye muri Repubulika ya mbere. Muri kino gice cya mbere turagaruka kuri bimwe mu byaranze imyaka ine ya mbere ya Repubulika ya mbere, itembagazwa ry'umwami, intango y'injyane z'intara n'iz'amoko. Mu gice cya kabiri tuzogaruka ku ifatwa n'ingandagurwa ry'umwami ntare wa gatanu Ndizeye, ico bise dosiye ntungumburanya mu mwaka w'1971 be n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972, bamwe bita ikiza abandi bakabyita iho nyabwoko. Mu gice cya nyuma tuzogaruka ku byaranze imyaka ibiri ya nyuma ya Repubulika ya mbere be n'imigenderanire y'u Burundi n'amakongo muri ico gihe. Igenekerezo rya 28 munyonyo 1933 umwami ntare wa gatanu arabogojwe umukuru w'igihugu ni njewe. Wa 28 munyonyo 1933 watanguye nk'iminsi isanzwe. Ico gihe igihugu cari kirongowe n'umwami ntare wa gatanu Karore Ndizeye yari hafi gukwiza amezi atanu yimizwe. Umwami yari afise leta irongowe n'umushirangoma wa mbere kapiteni Michel Micombero. Mu gihe umwami atari bwakwize imyaka 19 y'amavuko, umushirangoma wa mbere nawe yari afise imyaka 26 gusa. Bose bari bakiri bato cyane, bimwe kumbure mu bisigura amakosa agiye abaho mu butegetsi bw'ico gihe. Kwa 28 munyonyo 1966 umwami w'u Burundi yari mu rugendo rwiwe rwa mbere mu mahanga Leopoldo Kinshasa y'ubu muri Congo, aho yatumiwe na General Joseph Désiré Mobutu mu birori byo guhimbaza umwaka yari amaze ku butegetsi. Birashoboka cyane ko urwo rugendo wari umutego nk'uko bamwe bakunze kubyandika. Imbere yo kwirira indege, umwami Karoli Ndize yabanje gusinya umukono ku itegeko bwirizwa nomero 02/34 ryo kuwa 23 munyonyo 1936 rishinga Aporona nk'umugambwe umwe rudende mu Burundi. Umwami ntiyamenye ko ahejeje gufata ingingo ya nyuma yo mu bwami bwiwe, ingingo yahinduye cyane Burundi mu myaka 26 yakurikiye. Aho kwa 28 munyonyo 1936 mu gihe cy'isaha 9 z'umurango, abasirikare bashwaye ibibanza bikuru by'igihugu barabifata. Iradiyo y'igihugu itangura kuvuza imiziki ya gisirikare, hakaza haracamwo itangazo risaba abantu gutaha ku mihana yabo. Ubwo buratekera abarundi batari bake batari bazi ibigiye kuba. Hari haciye umwaka umwe gusa habaye ubwicanyi bwo mu mwaka w'1965, benshi bakeka ko ari byo bisubiriye ariko bakabona mu mabarabara ni amahoro. Isaha 12 z'umugoroba imiziki irahagarara, umusirangoma wa mbere kapiteni Michel Micombero atangura kuvuga. Igice cya mbere cy'iryo jambo yakimaze yerekana amakosa y'umwami ntare wa gatanu Ndizeye n'umubyeyi wiwe Mwambutsa wa kane bagira icenge. Umwami yagirijwe guhemukira iragi rya Rwagasore, guhemukira igihugu, konona amatungo y'igihugu, gushyigikira inkozi z'ikibi, kurwanya leta, gukoresha ka mwana wa mama ikirengeye iryo. Ibyo kapiteni Micombero yamenyesheje ko afise byemezo ko umwami yafatikanije na se bateguye ingabo z'abacengero bariko baraza gutera igihugu. Amaze kwagiriza umwami ibyo byose, niho haca atangaza ko umwami ntare wa gatanu abagojwe, kandi ko kuva uwo munsi nyine ariwe mukuru w'igihugu mushasha agiye gutangura kurongora igihugu. Amaze gutangaza ko ariwe mukuru w'igihugu, akaba n'umukuru w'inama nkuru ya Revolution, Conseil National de Revolution, kapiteni Michel Micombero afashe ingingo zihambaye zikurikira: guhagarika leta y'u Burundi, igenwa ry'umushyikirizamanza mukuru wa Repubulika simbananiye, igenwa ry'ababuramatari b'abasirikare gusa mu ntara zose z'igihugu, igenwa ry'abasirikare 10 bagize inama nkuru ya Revolution. Mu minsi 9 yakurikiye haragenwe leta y'u Burundi. Abashiranganje babiri bakomeye cyane muri iyo leta bari Jean Ntirhuanyuma, umushiranganje wa leta, ministre d'etat ajejwe umugambwe, Aporona n'intwaro yo hagati mu gihugu, benaze none cyayenzi umushiranganje wa leta ajejwe kugenzura ibikorwa n'imigambi ya leta byose mu gihugu. Abategetsi bashasha ntiborohewe hageze gusigurira abanyagihugu icatumye bakura umwami, kuko abarundi bico gihe ntibumva ko Burundi bushobora kubaho batagira umwami. Benshi bafata ko ijuru rihejeje gukoroka, abandi nabo bibaza ko Michel Micombero ariwe mwami mushasha w'u Burundi. Mu ikoraniro rya mbere yakoreye kuri stade I Bujumbura, umushyiranganje wa leta Jean Ntirhuhanwa yaragize ingorane ahejeje kuramutsa ngo tugire amahoro muri Repubulika, mu gihe Abarundi bari bamenyereye kuramutswa mu izina ry'umwami ngo tugire umwami wacu Ntare wa gatanu. Umwanditsi Marike Manirakiza avuga ko abakenyezi bateye amabuye n'ibyatsi byumye umushyiranganje Jean Ntirhuhanwa bakura ibikwembe bamwereka amabere nk'umuvumo ukomeye cyane. Abantu benshi baca baritahira. Byarafashe igihe kugira Abarundi bamenyere icyitwa Repubulika be no kurongorwa n'uwitwa umukuru w'igihugu. Naho yatanguye mu gikenye c'abasirikare, Repubulika yarashizwe irashinga imizi, idarapo ry'igihugu rirahindurwa, amajambo make y'ururimbo ruhayagiza igihugu arahindurwa, bakuyemo ayavuga umwami, ikimenyetso cy'igihugu kirahinduka icivugo cy'umwami Ganza Sabwa n'iki gihugu canavuye mu civugo ca Prona ya Rwagasore Imana umwami Burundi byarafuzwe hatanguruzwa ubumwe bikorwa amajambere. Abashirangoma bahinduka abashiranganje, igenekerezo rya 28 munyonyo ryahindutse ridasanzwe mu mateka y'u Burundi, rikaba ryibutsa umunsi intwaro ya cami isenyuka inyuma y'imyaka irenga 400 yari imaze. Kugira iryo genekerezo ntiryibagirane, nyine baryitiriye ibibanza bitandukanye, ariho nyine byatumye nyine iryo genekerezo Abarundi batari bake batajya baryibagirwa. Intwaro y'imyereka. Repubulika ya mbere yaje mu gihe kitoroshe, haba mu gihugu, haba mu isi no mu karere kacu. Burundi bwari bumaze imyaka ine gusa bwikukiye, ariko bwari bwuzuye amacakubiri atagira uko angana. Hagati y'abagwana, amacakubiri yavugwa hagati y'abezi n'abatare aza gukomera inyuma y'iganagurwa ry'umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Ikurwa ry'umwami mwambutsa naryo nyine ryarongereje injyane mu baganwa. Abatutsi bari bagabuye hagati y'abahima n'abanyaruguru, mu gihe muri kahise bivugwa ko abahima bobo bari barakumiriwe cyane ibwami. Muri Repubulika ho umukuru w'igihugu yari umuhima, aho nyine haciye hiyongera ko amacakubiri akomeye y'intara, cyane cyane hagati y'abava I Bururi n'abava I Murambya. Mu mpera ya Repubulika ya mbere no hagati y'abava I Bururi haravuye haduka amacakubiri hagati ya Rutovu na Matana, nk'uko byandikwa na bamwe mu bakurikiranye iby'ico gihe. Amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi yagumye yongereza umurindi kuva kwikuki. Bamwe mu bahutu barota gushinga mu Burundi intwaro yubakiye kuri bo, nk'uko byari mu Rwanda rwa Perezida Gregoire Kayibanda. Abatutsi nabo babona ko bategerezwa kwikingira kugira ngo ntibahanwe canke ngo bangazwe nk'uko byagenze mu Rwanda. Aya macakubiri yose yatumye hama ugutegana imyereka hagati y'imirwi itandukanye, bituma leta zitarama naho umukuru w'igihugu yari wa wundi. Abategetsi b'ico gihe bamara umwanya munini bategura amaremetanya bashira nako kurusha kwiyumvira iterambere ry'igihugu. Injyane za mbere zabonetse mu mwaka w'igihumbi kimwe 1967 hagati y'abateguye umuzo wa Repubulika, aho habonetsemo imirwi ibiri mikuru. Ku ruhande rumwe abari inyuma ya Ministre d'Etat Jean Ntirhuhanwa akaba yarakomeye kubera ingufu yakura mu mugambwe Rudende Aprono. Ku rundi ruhande umurwi wari inyuma y'umushiranganje w'ubutungane Simbananiye yava mu ntara ya Bururi, nawe akagira ingufu zava ku mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare bari bacuditse kandi bava hamwe. Mu ntango za munyonyo igihumbi kimwe 1967 atanu umwaka urakwiza Repubulika ibayeho, umushiranganje Simbananiye yarabogojwe aca apfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abandi mu bakekwa ko bamushyigikiye barabogozwa mu mabanga yabo, harimo n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Majoro Albert Shibura. Abakuwe ntibagiye kwicara, bikunze kwandikwa ko nabo baronse umwanya ukwiye wo gutegura kwihora, na cyane cyane mu kumvisha umukuru w'igihugu ko yahenzwe n'imirwi y'Imurambya ishyigikiye intwaro ya cami. inyuma y'amezi umunani mu munyororo asimbananiye yararekuwe. Muri myandagaro 1968, Perezida Micombero yahinduye leta maze simbananiye agenwa kuba mushiranganje mu biro by'umukuru w'igihugu. Ikibanza cyari gikomeye cyane ico gihe. Abamushyigikiye nabo baragaruka mu bibanza bikomeye muri leta. Ku rundi ruhande, Jean Ntirhuama yarazwe umugambwe agenwa mu bushiranganje buraba ibyo gutumatumana ko amakuru inyuma ya gato arakurwa burundu muri leta mu mwaka ukurikiye mu mwaka w'1939 aca aritaba Imana ahitanywe n'indwara. Ibyashitse icyo gihe byafashwe nk'insinzi y'abanyabururi ku banyamurambya, amacakubiri y'intara aba aramamaye cyane mu Burundi. Mu mwaka w'1939 injyana z'amoko nazo zaraduka mu bashinze Repubulika ya mbere. Repubulika ya mbere igitangura yarimwo Abahutu n'Abatutsi, haba mu murwi w'abasirikare bagize nyine urwego rw'inararibonye, haba no muri leta. Ibintu byateye bihinduka kuva muri Nyakanga 1969. Biragoye kumenya neza ibyashitse icyo gihe kuko impande zitandukanye zandika ibihushane. Abari begereye Perezida Michel Micombero baremeza ko hari umurwi w'abasirikare b'Abahutu hamwe na bamwe mu banyapolitiki bafatanije umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ku magenekerezo ya 16 na 17 Nyakanga 1969. Abatari bake barafashwe icyo gihe barapfungwa barahohoterwa bikomeye mu busho bw'iperereza gushika baremera ibyo bagirizwa byose. Abashika 23 baraciriwe urubanza rwo gupfa muri Kigarama 1969. Muri bo harimwo intwazangabo mu gisirikare nka Charles Karorero na Diomede Katariho, harimwo kandi umushiranganji w'imigambi ya leta Berenari Kanyaruguru be n'umushiranganji w'ubutunzi Andre Kabura. Abaciriwe urubanza rwo gupfa bishwe inyuma y'iminsi ibiri gusa urubanza rurangiye. Ku ruhande rw'imiryango y'abishwe bo bemeza ko uwo mugambi wo gutemagaza ubutegetsi utigeze ubaho, ahubwo ko ari iremetanya bakorewe kugira bagabanye intwazangabo n'incabwenge z'Abahutu. Imyaka 54 iraheze atakuri gushizwe ahabona ku byabaye ico gihe. Inyuma y'ibyabaye mu mwaka w'1967 1968 no mu mwaka w'1969 injyane z'intara n'amoko zateye zongerekana aho kugabanuka. Mu mwaka w'1971 no mu mwaka w'1972 izo njyane zarashikiriye urugero rwo hejuru cyane mu byiswe dosiye y'abanyamurambya canke aferi ntungumburanya be n'ikiza cyo mu mwaka w'1972. Umwaka w'1972 uboneka nk'umwaka w'agahengwe muri izo njyane n'amacakubiri byo mu ntango ya Repubulika. Ni n'umwaka wavuzwemo ukutumvikana hagati y'Uburundi n'Ububiligi kugeza naho hirukanwa Ababiligi bafasha mu bya gisirikare mu Burundi. Mu myaka yakurikiye imigenderanire yarasubiriye iramera neza. Yengwe ko mu mwaka w'1970 kabaye nk'agahekereye gategura amagume akomeye nk'uko tuzobibona mu gice cya kabiri kijanye n'ibihe bitoroshe igihugu caciyemo hagati y'1971 n'1973. Abafise ico baterera kuri ino nkuru tumaze kubashikiriza tubateze yombe tubikore tudasizemwo ibyo gutukana. Gutukana ntaco bitwungura na gatoya. Narirya turiko tuvuga ibintu benshi muri twebwe tutabayemwo naho bibandanya biduteranya nk'uko nyine biriko biribonekeza mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho nyine naho hamaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba hari abamushyigikiye hakaba n'abashaka ko atembagazwa ku butegetsi, ariko abarundi bato bato bakaba bari gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakora igishoboka cyose ngo aheze izo njyane ziri mu mugambwe ku butegetsi, kuko igihe mu mugambwe cyangwa se muri bamwe bagize ubutegetsi hadukamwo injyane byaragiye bikwegera igihugu amakuba akomeye cyane. Ariyo mpamvu muri no minsi abarundi batari bake bariko barasaba Perezida nyine Evariste Ndayishimiye guheza injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi, kuko aho zimaze kugera biraboneka neza ko zishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ningaha duce dusozerera amakuru kuko abateguriye wifuza kuzajya ba mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi niba utarabyona kuri subscribe byondaho kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza, nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.